Mucemba baba magiraz tongota ora arugutamba kunge arugudzika kunge munhu achangotanga kutweka kunge arugubarukira mira ndikudze pasvikira vamwe vanhu vakutomutyira kuda kurira navachimudonzera izvo kunge vachida kumubudira ubva mutindi yani achakubudira gosh sister gosh yakonzere gosh una mota pakuitendere vamwe varume mutoke kutoswerera nesmerera moko kutomere gosh
Club Danger.